Izibalo zebanga R. Usuku lwamashumi amabili nanye. Sanibona bafana namantombazane kanye nabazali. Isifundo sethu sanamuhla sezibalo simayelana nezimpawu, nezinombolo kanye nemisebenzi. Futhi sizothola ukwazi ngokukhulu kunokunye nangokuncane kunokunye. Imisebenzi emayelana nokukhulu kunokunye kumele sengeze kwinombolo. Bese kokuncane kunokunye kumele sinciphise noma sisuse kwinombolo. Ngakho lalelani ngokuchophelela, nigxile bafana namantombazane. Umsebenzi wokuqala, ngifuna nidwebe izindilinga ezimbili. Dwebani izindilinga ezimbili bafana namantombazane. Kwindilinga yokuqala sizodweba imigqa emibili ebomvu. Kunye kuya kokubili. Kwindilinga yesibili sizodweba imigqa emine eluhlaza okotshani. Kunye kubili kuthathu kune. Bala imigqa kwindilinga ngayinye. Futhi manje ngifuna nenze indilinga ngayinye ibe nokuningi ngokukodwa. Kunemigqa emingake kwindilinga yokuqala. Futhi kuzoba nemingake kwindilinga yesibili uma wengeza ngowodwa. Yengeza ngokukodwa. Nenze kahle bafana namantombazane. Ngiyabona nizame ngokusemandleni enu. Kwindilinga yokuqala bekunemigqa emibili. Nenze omunye owodwa. Okusho ukuthi nengeze ngomunye umugqa owodwa. Futhi manje sesinemigqa emithathu. Imigqa emithathu ebomvu kuhle kakhulu. Kwindilinga yesibili besina kunye, kubili, kuthathu, kune. Nase nenza omunye owodwa. Okusho ukuthi nengeze ngomunye owodwa. Manje sesinemigqa emihlanu elihlaza okotshani. Muhle umsebenzi wenu nonke. Umsebenzi wesibili. Ngifuna niphinde nidwebe izindilinga ezimbili. Asidwebe izindilinga zethu nazonke. Kwindilinga eyodwa asidwebe amabhaluni amane aphuze bafana namantombazane. Kunye, kubili, kuthathu, kune. Kuhle kakhulu. Kunye, kubili, kuthathu, kune amabhaluni aphuze. Kwindilinga yesibili, ngifuna nidwebe amabhaluni amabili aluhlaza okwesibhakabhaka. Kunye, kubili. Kuhle kakhulu. Manje ngifuna nenze indilinga ngayinye ibe ncane ngokukodwa. Kunamabhaluni amane aphuzi kanye namabhaluni amabili aluhlaza okwesibhakabhaka. Yenza indilinga ngayinye ibe ncane ngokukodwa. Mangake amabhaluni ozosala nawo kwizindilinga? Ake sibone bafana namantombazane. Kuhle. Kwindilinga yokuqala bekunamabhaluni amane. Kunye, kubili, kuthathu, kune. Wenze aba mancane ngelilodwa. Manje usuna mathathu, kuhle kakhulu. Ukwenza kube kuncane, kusho ukunciphisa. Lokho kuhle kakhulu. Kwindilinga yesibili, ubunamabhaluni amabili aluhlaza okwesibhakabhaka. Nenze aba mancane ngelilodwa. Ngakho kwenzekeni bafana namantombazane. Yebo. Nithathe elilodwa, manje sekunebhaluni elilodwa elisele. Nenze kahle kakhulu, muhle umsebenzi bafana namantombazana. Umsebenzi wesithathu, manje sikwenza kukhulu kunokunye, kanye nokuncane kunokunye, kumsebenzi ofanayo. Ngakho lalelani ngokuchophelela kwimiyalelo. Dweba onqande ababili, kunye kuya kokubili. Kwawokuqala, dweba izindilinga ezinhlanu, ezilihlaza okwesibhakabhaka. Kunye, kubili, kuthathu, kune, kuhlanu. Kowesibili, dweba onxantathu abathathu ababomvu. Kunye, kubili, kuthathu. Manje kunqande wokuqala, ngifuna nidwebe izindilinga ezincane ngokuthathu. Bese kunqande wesibili, nidwebe onxantathu abaningi ngokubili. Uzoba nezinto ezingaki kunqande wokuqala. Nakunqande wesibili, ake sibone bafana namantombazane. Nenze kahle nonke. Kunqande wokuqala, ubunezindilinga kunye, kubili, kuthathu, kune, kuhlanu. Nenze kwakuncane ngokuthathu. Kunye, kubili, kuthathu. Manje usunezindilinga ezingaki ezisele. Yebo, izindilinga ezimbili eziluhlaza okwesibhakabhaka. Kunqande wesibili, ubunokunye, kubili, kuthathu, onxantathu ababomvu. Nenze baba baningi ngababili. Ngakho, manje, unonxantathu abathathu, kanye nabanye ababili. Kune, kuhlanu, sekukonke. Muhle kakhulu umsebenzi bafana namantombazane. Ukuze nithole eminye imsebenzi yobumnandi, wena mama no baba, ningavakashela ilinki engezansi ekhasini, uthokozele eminye imisebenzi emayelana nokukhulu kunokunye, kanye nokuncane kunokunye. Qhubekani nonke nizijwayeze, kuze kube isikhathi esizayo, nisale kahle.